gona Isaac Molapo, ga gona Suri, ga gona Keledi, ga gona Nex e tlo lokisa seso se dirile.
Ke eng ke utlwang gore pataletse Isaac pele? Ga sa tshwe tronkong, shota o tleng ka kae?
Enkeng a zake e solvoa uwe.
O monna ya jwang? O etsang family ya heso.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!